Futhi ngilunga ngizama ukusho ukuthi ngizosula emsebenzini njengamanje. Ngiya resign ngilunga.
Remembrance, there must be something that we can do. Promotion, increase in salary.
Mlungu. Kuningi usungenzele kona mlungu wami. Kodwa nami kuyisikhathi sokuthi ngiphophele la ngifuna ukuya khona. Umphakathi uyangidinga lapha ngaphandle.
But remembrance, where will you go?
Mlungu wami, kunethempeli elisha elakhiwe njengoba sikhuluma nje. Ngizoba ushamani. Ngokuqina nangokugcwele nangokuphelela.